Mandiqale ndenje nje. Into yokuthanda umculo ndayiqala ndisesesikolweni, laa nto thiwa ke i-junior secondary school ngelaa xesha lakuqala. Kulapho ke sasinamaqedlana entambula, hayi la aqeqeshiweyo, sizenzela nje sithathe mhlawumbi iideski ezophukileyo, sizibethile ikatala. Abantu ke ndandifunda nabo eTsolo Residence JSS bayoyikhumbula, and kunjalo nje batsho into yoba icacile indlela kambuba izawukekelela kweli cala. Ndazama ke kwakho amathuba ke okuba ndikwazi uba ndijule okanye ndifake isicelo. Ndathumela ke isicelo sam ngelo xesha iRadio Transkei. Ukuqala kwam ungena phaa kwakumhla we-24 ku-August 1984. Ngelo xesha ke ndandina only 20 years and ndikhumbula ndigqiba ukwenza uDliwano ndlebe interview. Kukho ke amaxhego amakhulu mfundi nasengasolubala utata uCrosby Maxhakana, oba uOxley Meyer, noba uTheo Mcinga. Ugqiba kwe-interview uba uyakhumbula kwakukho uZola Bart noMary Decker in 1983 ngelaa xesha loba bebaleka. Then ndabuzwa ngabo ndaqomba, eyi abantu aba baqonda uba lo mntu bathetha naye ngumntu ofundayo. Ndakhawuleza ndayinqwamnqwamza kangoba kwathi ukuphela kodliwano ndlebe lathi ndiqala nini. Yabona ke laa xesha ke lixesha loba kwakuthunyelwa ii-telegrams. I-telegram ke ithatha ixesha elide ifike kuwe, kodwa ke yafika ke ndavuya kakhulu kuthiwa ke wamkelekile uzawuqala. Safika ke saqhuba sifika kwinto ezikhoyo phaa into zamagoda noosanusa inqoloba esele bengasekho nje masithetha nje. Amadoda amakhulu xa kuthethwa ngesixhosa esisokothileyo, igama kasanusa inqoloba ke uyawuliva livela rhoqo. Safuthwa ke ngabo bantu. Kwakukho nengqeqesho ke simane kuba khona abantu baseCanada amane befika siqeqeshwa kokungezelelwa ulwazi kolu sinalo ulwazi. Kwicala ke lezenkqubo umntu awayezenza wawungenankqubo iye yakho ngqo, ngoba loku phaya kufuneka ukwazi uba ungxabalaze ube nokungena kuzo zonke iinkalo wenze zonke iinkqubo, ngoba loku uqeqeshelwe loo nto. Naxa ufika phaa into yokuqala yokuvavanyela into yoba ulungele na ukusasaza, ukulungele na ukusasaza, kwakuthiwa khawukusasaza ibhola. Yaqonda ke amanye amazwi akalungelewanga uba makabe ngawebhola, kodwa funeka uzame ngoba loku ujonge into yoba mawuthatyathwe apha. Saphumelela ke. Iinkqubo ezininzi ke ndizenzileyo ziquka inkqubo yakusasa, breakfast show, nenkqubo yasentla kohlaza okanye singathi xa sibiza mhlawumbi sithi yasombuluka inamba phaa kubuhawu bentsimbi eshumi enanye ukuya phaa kweyokuqala nele yasemva kwemini kuthiwa ke mhlawumbi lajikilanga, ungathi ngeli xesha ke ngumasji umasigodu ke. Nezo nkqubo ke ezifana ezi zodwa ezifana mhlawumbi nomculo wegospel, uziphakwa zishushu new releases, kananjalo nomculo wereggae. Yabona ke ngelaa xesha kufuneke ube ngumntu ngenene okwazi into yoba wenze uphando olwaneleyo phambi koba uze eqongeni okanye emoyeni. Umbuzo endisoloko mna ndinawo ngokuba ingaba le nto ndizayithetha izawufikelela njani kulo mntu ngumphulaphula, izamnceda ntweni, uzawuzuza ntoni. So ze yiloo mibuzo endandinayo ke mna ke rhoqo ndizawungena emva komboko. And ke sasebenza kakuhle kakhulu ngoba kwaye kwakho nethuba loba siqeqeshelwe ngoku ukuba ngabasasazi bokamabonakude, laa nto yi-Transkei Television eyayiphantsi ke kwe-Mnet. Kwakho laa nto yi-Mnet Open Time, sasisebenzela xesha imizuzu ngamashumi mathathu nje qha kuphela u-Transkei Television. Yayikhumsha ke kwakukhunyushwa phaa, welcome to Transkei Television, utsho ubo ngubani bani bani, ngeli xesha ke inkqubo endiza nayo yile nale nale nale. Kodwa ke olona thando lwam lolu lwalulelele lukekelele ngakunomathotholo kakhulu. Ndingatsho ke gqabagqaba njengolo hlobo uba ndiqaleke olo hlobo ungena ekusasazeni. Unomathotholo ubalulekile, unomathotholo yifestile kubantu, masithi umzekelo abasemaphandleni abanayo enye indlela yonxibelelana nehlabathi. abaza abakwazi ukufumana indaba. Abanye abafundanga, abakwazi nokuthenga amaphephandaba. So ndaqonda ba yindlela ebalulekileyo leyo yokuba sifundise abantu bakuthi. Sikwazi noba siyikhuthaze nolutsha, siyithethe nabantu abadala, sihlanganise zonke ezi ndidi zabantu khona ukuze kwazeke intoba nento zenkcubeko, ugcina nolwimi, ukukhula ungumntu, ugcina iimfundiso zasekhaya, kumele into yokuba sibe nalo titshala ungunomathotholo ozawunceda into yokuba iphuhle impilo yabantu bakuthi ngenkqubo eziqulunqwe ngohlobo lokokuba bondleke, bakhule, bafunde nento zoshishino bakwazi uzimela, bazenzela izinto ngamacebiso azawuvela apha kunomathotholo. Inkumbulo, wow, mandiqale ngonyaka u-1991 ngethuba kukhululwa amagqala ezopolitiko. Kulapho ke afika agaleleka pha umthatha wayekomkhulu ngelo xesha le Transkei. Ufika kwawo pha kwakungekho gqibeleleki ukukhululeka kwesizwe esintsundu. Kwakusenzinya nakakhulu amapolisa, ukona njalo ke nenkqubo elawulayo ngelo xesha yayeyengcinezelo kakhulu. Kwadutyulwa izintywizisi pha. Ndikhumbula wayelapho umntu okadala iyebo, babuya bebaleka bentywizisa apho. Ngethamsanqa ke ngaloo mini mna ndandikanye phaa ndandisestudio phaa kwiziko eli ngokubanzi. Sithumela intambo phaa kubo kwibala kuthiwa yayi-Independent Stadium ngelo xesha. Kodwa ke ngoku seliziko apho kukhoma amaziko oshishino kuyathengiswa ngoku. Ndike ndetsigqada wena ngo-2007 kwango-August. Yabona u-August lo unento. Ndetsigqada kwindawo kuthiwa yi-South Barrington, Illinois, naseChicago. Ndandihambele ke ezobunkokheli, ndahlala ke isithutyana seveki ezimbini siyoqeqeshwa ngokukhokhela. So ngamathuba amnandi lawo athe avela. Kwakhona ndibe nendyweba ngo-2013 yokokuba ndikwazi into yokuba ndincedisane nesebe lika apha naphaya ngethuba kusibeka ohloniphekileyo ubawo uNelson Mandela, utata uMadiba. Kwathiwa hayi ke isebe lika apha naphaya nendaba, kwathiwa hayi siyakucela mnumzana uNgewu khawusincedise. Ndahlala ke noPatrick Dalindyebo, ndabe ke siwubambile laa mngcwabo sobabini. Ziinkumbulo ke ezimnandi ezo umntu angenokwazi ukuzilibala. Nangethuba ke kuvuleleka ke ngoku into yokuba singakwazi sonke sitabhate sonwabele uMzantsi Afrika omtsha. Ndandikhona nakwigqiza apho elalisestudio ke ngokwanto uba simane siphosa intambo kwabasasazi babayithe saa kulo lonke elaseMzantsi Afrika kwicala ke lezendaba nalabo apho naphayana. So lilonke ke yonke laa ndithetha ukuthi xa into uyithanda, xa into ilapha kuwe entliziyweni uyazimisela, futhi akukho nto intoba sisithintelo kuwe ekutheni into yoba awunokwazi ukwenza le nale naleya, ngoba yonke into uyenza kuba okokuqala uyaphanda, okwesibini ufunde into yoba aba bantu uthetha nabo ngokohlobo lwenkqubo uzawubuyenza ngobani, uzawuthetha njani kubo. Lilonke ke zizibakala namathuba endike ndathi ndawonwabela kakhulu. Ndingalibali okokugqibela, sithe sashiywa ngumlingane wethu usabambiqane. Ndikhubula sipha kunye kwabe emanfrer utata ongukulubaphathiswa ulubabalo Oscar Mabuyane. Abantu abaninzi babengayazi into yokokuba la nkqubo mbaliselo ngobomi buka ongasekhoyo usabambiqane, laa ncwadi, laa mqulu wawubhalwe ngesiNgesi. Kodwa mna ngeli xesha usisiNgesi ndandiyifunda ngesiXhosa. Yabona ke ihambelana nento yokokuba le nto uyenzayo uyixabisa kangakanani na. Okwesibini, kufuneka into yokokuba siqinisekile into yokokuba ulwimi lwethu esiluthethayo lulwimi olusulungekileyo, ukukhuthaza okwesithathu nabantu abathi ndoba kuhle ukuzazi nokuthetha ulwimi lwakho kunjalo nje uzince ngaloo nto. Usasazo alufani luyafana. Yami ngathi intetho impikiswano le. Usasazo olunye kodwa amaxesha ayohluka nendlela okwenziwa ngazo ziyohluka. Ngexesha lethu kwakubethelelwa intetha esulungekileyo ukukhusela ukukhukhuliseko lolwimi lwethu yayingundoqo. Sikwazi intoba yonke into esenzayo siyithethe kakuhle ngolwimi lethu ivakale icace gca. Ngoku uyofumanisa intoba xa umamele amanye amagama asetyenziswayo uqonda uba ubamba amazinyo apha naphaya kamandi intoba noko siyacebisana sisekhona. Ufumanisa intoba mhlawumbi ujonge indaba ujonge nabasasazi ngokubanzi kulula ukusuka kulimi lwethu lemveli baxube nolwimi lwangaphesheya. Loo nto leyo ngoku isenza ngoku singabe nakwazi nokwazi uba sibheka phina. Kodwa xa ujonge iinkqubo zeli xesha nexesha ekuphileka kulo ngoku ziinkqubo ezityebileyo ezifuna abantu babe ngathi bayayicondoba ngoba ngoku kukho laa nto kuthiwa kukuphuphuma kolwazi, information explosion. It's just iyaphuphuma, it's overflowing. So nayiphi na into oyizisayo eqongeni yazi into yokuba kukho umntu pha oyingcaphephe oyaziyo oyifundeleyo laa nto. Kuloko into yoba funeka ngoba ngathi kunyusa ikawusi kuqiniswe kwenziwe unako nako ukwenzela into yokokuba sime isizwe sethu ulwimi lwethu lungapheleli ugqunyelelwa yimpempelelo yasentshona. Kodwa ke ndingatsho wena into yokokuba iinkqubo zeli xesha zifanele eli xesha kodwa zifuna into yokuba silugade ulwimi lwethu lungapheleli ekubeni lucinezelwe zezinye iinkcubeko. Ndingatsho nje ngokubanzi. Wow. Igama ke endisoloko nelithe nca ngoku nendiqhulwa ngalo lelithi The Big Apple. Ngela xesha ke kwakukho into yi-jingle abantu bazaza nto zonandiphisa inkqubo yakho. Ayisithi The Big Apple in full force. I-Big Apple seyazi mos uba yiNew York. INew York yindawo yolonwabo, yindawo apho i-fashionistas zigcwele khona, zingungelene khona, abemiboniso bhanyabhanya, i-artists, konke nje ndacinga ndahlala phantsi kwamba okay, iNew York le yindawo yokonwabisa. Nam mandi njengoba ndilapha kweli qonga lokusasaza, umsebenzi noxanduva olusemagqini wam kukonwabisa umphulaphula. Nobecinga mhlawumbi uba ngoku heyi ndicinezelekile ebomini acinge ukuthatha ubomi bakhe ngokuva amazwi enkuthazo azawuthi atshintshe iingcingane zakhe njengoba bendifana mhlawumbi igama lam ndizibiza ngokuba ndingumonwabisi. Lisuka apho ke eli gama elo endazinika lona lihleli ke lithe nca. Ufumanise ngoku nabanye abantu sebe lithathile xa ndimane ndisiya koomamthatha kuvula amashishini ngeli gama. So uqonda ngoku sewuleyithi wena mninilo mnini walo ngoku abantu sebetsibile so funeka ucinge ngona uhlobo ke ngoku nawe. So lisuka apho ke abanye ke kukho laa nto kuthiwa ingqula ayiyo le ingqula yabona ebhik ebl kuthiwa ingqula hayi yile yaseNew York yokonwabisa umonwabisi emva komboko. Mandithi ke kulo mba ndisaqhuba ngokwenceba ke ngasombawo iminyaka noko ayisemingaphi nam ndisithele. Ngoku kukho izinto ezininzi endijongene nazo kuba nalapha ke ekusasazeni ndisabambile kwicandelo zam ufunda lwencwadi into ke leyo ke ndithandayo kakhulu yokugcina ulwimi lwethu yokukhuthaza abantu bakwazi into yokuba bazinkomba isifuba bathande ulwimi lwabo ngalo lonke ixesha bangazivi bebancinane phakathi kwabanye abantu kwezinye izizwe nokukhuthaza ababhali ingakumbi ulutsha ababhali belixesha ngoba sinoonto zomqhayi noobhongela njalo njalo. Kanti isikhalo sam sesokuba makuthi gqike ngoku ababhali abatsha belixesha kwenzela into okokuba ukusuka phaa kotata umqhayi ukuzawuthi ga ngoku ithungelane le nto ukubheka phambili. Kuloko ndisithi ke ndisajonge ke lo mcimbi okwangoku. Minyaka seyisondele wena ekubeni nam ndiqidike ngenene kuba ke noko umzili uyabonakala. Uhlobo lwam ndingumntu othanda ukufunda, ndiqhubeka nezifundo zam. Ukananjalo ikhona ke nesebe apho sincedisana nabantu abafuna ukuzimanya ngeqhina lomtshato, that is pre-marital counseling. Isincedile kakhulu ngoba izifundo esinazo nonkosikazi sijongene nalo msebenzi zizifundo ezikwazi into yoba zincedisane nabantu abanomnqweno nenjongo yokuba bangene emtshatweni, sibaxhobise bengekangeni bayazi uba yintoni le bazifaka kuyo khona ukuze ezinye zempazamo nokukhubeka okuthile bakwazi ukuthintela bengekangeni. Yena ke ukwinkalo yoba ke ngunontlalontle ophumeleleyo ukananjalo ke nezifundo zam nam zikekelele kubeni ndikwazi ukuncedisana nabantu kwinkalo ye-counseling. Ukananjalo ke khona nomsebenzi woncedisa, ndiye ndifumane ii-manuscripts ezinintsi zababhali abacela into yoba ndibahlelele lo mbumbutho weencwadi zabo ngenxa yoba besiva ufundo lencwadi. Ndincedise ke apha naphaya ngolo hlobo, abanye ndibacebise uba eli gama eli lisuse apha, alizungqamelana le ntsingiselo, njalo njalo. Iphume ngoku into seyintubululu. So ndijongene ke nezo nto nezinye ke zoba ndimane ndibakhona kumaqonga afana nofunda mzantsi apho kukhuthazwa kuthundezwa uluntu lwakwethu uba luzinike ithuba elaneleyo lokufunda iincwadi zesiXhosa. Kubakho ke phaa isikakhulu iidyunivesithi, amaziko emfundo ephakamileyo, kudityanwe zonke iilwimi zalapha eMzantsi Afrika, kwenziwe uhlalutyo, kufundwe incwadi, kubekho ke intetho mpikiswano. So ndibe ke kwiqela okanye igqiza labagwebi ijajes ezibakhona phaa sikwazi into yokuba sikhethe lo uyawuthi uphumelele. So yimisebenzi ke endixakeke yiyo xa ndigqithekile kwixesha lokuba ndibesemsebenzini. Usasazo ndiye ndithi lumele into yoba luxatyiswe, lungathathwa ngoba yinto abantu abaninzi uhlobo ababona ngalo nabacinga ngalo isingathi mhlawumbi usungene nje ube sowutyibilika. Akunjalo, ukusasaza yinto enzima kakhulu ngoba uthetha neendidi zabantu ezahlukeneyo, abafundileyo nabangafundanga, abazimpulakala ujaca nabatyebileyo. Bonke aba bantu bajongwe nguwe. Into ebalulekileyo okokuqala endiye ndiyibethele into yokokuba hlonipha lo msebenzi uthiwa kukusasaza ngoba uxabisekile. Wonke umntu ujonge kuwe, uzawumamela wena. Yonke into ephuma kuwe emlonyeni mayibe yinto egqibeleleyo, ephandiweyo, esulungekileyo eza kondla lo mntu ukuboleke indlebe. Okwesibini, yiba ngumntu okwaziyo okanye othandayo ukufunda. Yabona, sathi thina sese-high school oko sasifunda amaphephandaba sasinyanzelwa ngela xesha. Oko ke ndifunda amaphephandaba nayiphi na into eyincwadi ndisoloko ndifunda khona ukuze ndibe nento ebalulekileyo enzayishiya nomphulaphulu ngalo lonke ixesha. Ukufunda kubalulekile. Okwesithathu, kumele bazimisele kuphando. Nasiphi isihloko umntu afuna ukusizisa asibeke emoyeni, makenze uphando olugqibeleleyo. Uba ngaba akayiyo i-subject expert, makanikezele kumnikazi wayo into yena ayazise nje abize ngokuyincungela leyo okanye inzululwazi kuloo nkalo okanye kweso sihloko khona ukuze yonke into iyondelelane kuphume iinkcukacha ezaneleyo sondleke isizwe sakowethu. eyokugqibela hlonipha umphulaphuli. Nokuba ukweliphi inqanaba, nokuba ulapha kwinqanaba elisezantsi, uphakathi okanye uyingcungcu, bonke aba bantu kumele into yoba ukwazi kube nendlela yokwazi uba uthethe nabo ngokufikelelekayo kubo, ngokulingana nabo nangokokubaxabisa ubahlonipha. Zezo nto eyokugqibela yokuba kufuneka ube nothando lwale nto, uyithande le nto. Noba ungavuswa nini uthi le nto ndawuphinde ndenze yona. Ndiye ndithi ke xa ndivalelise, ukuba nophinde ndinikwe elinye ithuba lokuphila, if I can be reincarnated, ndingaphinde ndibe ngumsasazi kwakhona. Wow. Mna ndisebenza ngento enye okokoko, hlonipha le nto uyenzayo. Ndime nje kulo mongo. Uba ngaba you respect the trade, akho nto inokuphazamisa. Okwesibini, xabisa le nto uyinikiweyo. Okwesithathu, ube nentobeko, ngoba kuza mhlawumbi kongena umnxeba pha okanye umphathi efuna ukulungisa entweni ethile, iye ibe phe iqhawuka phaa laa nto ithi le nto uze kuyo uze ngoba mhlawumbi uyithanda okanye ufuna udumo. Funeke sohlule phakathi kweento zombini. Funeka ube ngumntu othobekayo, ukwazi ukuphulaphula, umamele icebiso namacebiso omlingane lo wakho aba uphangela nabo. Lithathe elaa cebiso, kuba kukho iinto ezinintsi ngozoba tyhini yazi ubani bani, ibe ngathi ngokumntu mhlawumbi ufuna ukuthatha le nkqubo yakho. Yiba nendlebe ekwaziyo ukuphulaphula nengqondo ephangaleleyo yokwazi into yoba icebiseke khona ukuze ukwazi ukukhula uye kumanqanaba aphezulu. Ndingathi ukusasaza kuxabisekile ngoba udibana nabantu abaziindidi ngeendidi. Indlela othetha ngayo nendlela obahlonipha ngayo yile ndlela ukwazi into yoba uxatyiswe ngayo naxa upha ngaphandle. Ndikhumbula ndiseKapa ndiyokwenza usasazo ngqo, kwakugcwele kungekho nendawo yohamba. Ndacinga into yoba uba ngaba apha bendike ndabe mhlawumbi ndingumntu ongabaphathi ngendlela enentlonipho abaphulaphuli, kwakunzima ukwehla eqongeni, kukho ilori enkulu eyayipha, andizubiza uba yephi inkampani. Ndafumana ii-bodyguards ngalaa mzuzu ezingabaphulaphuli kuba beyazi indlela endiqhuba ngayo nakwiphi uhlobo lwenkqubo. Nantsi into endoyitsho nje into yoba ibalulekile into yokokuba uzithobe khona ukuze ngexesha elifanelekileyo uzawuphakanyiswa, abantu basoloko befuna ukuba kwindawo okuyo ngenxa yentliziyo, ngenxa yothando lwabo. Noba umntu ungena mhlawumbi ebhoxa, ukwazi wena umthibaza ngendlela engamgxothiyo, kodwa eva into yoba uyamngxolisa lo mntu, umngxolisa ngomoya wothando, akwazi ukumamela. Nazo izinto endinothi ndishiye zona khona ukuze umntu ngamnye azi into yoba ngomso xa udibana nomntu ngaphandle uzawukhumbula ilizwi oluthethile. Ingaba lilizwi elamphilisayo okanye lilizwi elamenza waziva emncinane wabulaleka ngaphakathi kwasemphefumlweni? Ishiya lo mbuzo, ishiya lo mazwi.